zithabe sibe sibikiri kana kya kokotela zithabe sibele wena kana kwa kokotela ufana nemotsere so zishaba sire shebile ndamela le wena kana kwa kokotela zithabe sibe sibikiri kana kya kokotela sekwe sibele wena kana kwa kokotela ufana nemotsere so zishaba sire shebile ndamela le wena kana kwa kokotela Tumela, tumela, mbatwana petu Kibira tipet, neki pita motuako Ngati medipene gilo kwale ne motuako Kwale tuli sema poko Bona, 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 pana patu Wala para amtuako tome Shkizo peke on the wall when you see me Kifaya motile motana mwale fatilena Kikasa even kadi kamino wa motuako Nukule di koro di sekele kia fita Atudu kringke tele kipita kadi kadi Maki kele mela, maki pili piti isaktara Pilu tabo MC, Jenny Kitabile stage, get a hat of Hosina Laleput. Hasuri Kay Boka Haki Pulu Huitoka, Hosera Nakwatele, Bunsa Batistab. Give them the mic and everything, Riba Boy. I said the mic and everything, Rita Riba Boy. Repita Kama Pulu, Bassa Kino on the floor. Bariki terrorist, terrorist, yeah. Sabe si pe spikiri kana kya kokotela sithabe sibele wena kana kwa kokotela ufana nemotsere so sishaba sire shebile ndamela le wena kana kwa kokotela sabe si pe spikiri kana kya kokotela sekwe sibele wena kana kwa kokotela ufana nemotsere so sishaba sire shebile ndamela le wena kana kwa kokotela Fere ke na le kele tsogolo direla ke nawe ke jikile ke setse ke kokot Mekgolo kwane magofe matsogo mo moweng Mokwadi go tsosiwa kwa itekama ke Phokojo wa morago di ntse di amona Botshelo jwa manatse ano jone bothata So bobata ke mokati nao ngwana tswelele Sekolo ke sone bokamoso e le jwa gago Tlogela tsotso thati go bakana mathata Bojalwa le mosego ga di busetse sepe Shetse baka le humana phitelela malwape Juana Jonem, but still a bona, for still I've seen a gang of someone left us a letter. Rabu Batejana, Esebo is a lebite. Utuka never tell you to go to Kuma Hutana. Then I'll find a man of Hora Kalali Kes. Mahola de Banka de Maso Madire. But where a quarter question for man of Hora Polo that you did the heat for them or pass a solo fair. Now society came around or we eat them on a day.